bo, ta lo se jo bo, ma ye subiro, omo jo molo jo, ma ye subiro, omo jo molo jo, Tobiro, Jesu todogo, nyarombo tobiro, kotingora piedi, sana tobiro, kotingora piedi, baba tobiro, kotingora piedi,
Hello. pile pile kangi yesu tabira loyo
pile pile ya wakangu sama tabira lole
pile 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 kangi yesu tabira loyo
pile pile ya wakangu sama tabira lole
pile 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 kangi yesu tabira loyo
Bimo
kandi yesu tabiro loyo
Kaini jamoko imondo wariti biro donjo
Pile kandi yesu tabiro loyo
Kayesu odogo ya wadi mondo kojiti biro lole
Pile kandi yesu tabiro loyo
Pile kango sama tabiro lole
Pile kandi yesu tabiro loyo
Pile kandi yesu na tabiro loto
Pile kandi yesu tabiro loyo
Magatamine weya kandi yesu na tabiro loto
Pile kandi yesu tabiro loyo
Magato witi chayo kandi yesu tabiro
loyo Pile kandi yesu tabiro loyo
Magatamine chayo kandi yesu na tabiro loyo Jehovah, jire in the mirama.
Thank you.
Manga moje kichigo, kaki yudo ngatigo Malendo gadiera, toginga melingling Kaki yuwa egi makuping Tunjo yalo, peduru mota Kundie kigo sewo Manga moje kichigo, kaki yudo ngatigo Malendo gadiera, toginga melingling Kaki yuwa egi makuping Tunjo kwa Mano senye ugire miesu Uti murukida uti uchami enjima Unyo kwa pituru kwe Mano senye peduru kajo kwa Mano senye ugire miesu Uti murukida uti uchami enjima Malendo gadiera, toginga melingling, kaki yuwa egi makuping Jopo nye yesu, peduru mota, onge giyo sewo Manga moje tichigo, kaki yudo ngatigo Malendo gadiera, toginga melingling, kaki yuwa egi makuping Unjo kwa, tituru kwe, mano semi Mano senye ugire miesu Uti murukinda uti uchami enjima Unjo kwa pituru kwe Mano senye peduru kajo kwa Mano senye ugire miesu Uti murukinda uti uchami enjima
Mano Yesu kwa Jehova
Jopo nye Yesu Peduru mota Onye giyo
buche twaro kage dwaro ngamo jogi baba di bahadi sani moni tieke giyawa
madibi konya lolwe yesu londe wasiku malao dinuna ewangi yore
buche twaro kage dwaro ngamo jogi baba di bahadi sani moni tieke giyawa
madibi konya lolwe wasiku malao dinuna ewangi yore
yero kamano yesu kumchuna nyinkele kyochote uoto kagidwaro njao jini babari bahadi sani mondi wale chungi
madibi konya lolwe yesu manda wasiku malao dinuna ewangi yore
kyochote babari bahadi sani mondi wale giyawa
madibi konya lolwe yesu manda wasiku malao dinuna ewangi yore siku malao dinuna ewangi yore
kishobe uoto kagitao kagilaro telo babari bahadi sani mondi konye chungit
madibi konya lolwe yesu londa wa siku malao dinuna ewangi yore
Thank you.
Mama, 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 mama kachie
Anahero chiwo mepini
Maburo loyo Anahero chiwo mepolo Manya kachie
Anahero rieko mepini
Maburo loyo Anahero rieko mepolo Manyaka chie
Anahero mwendo mepini
Maburo loyo Anahero mwendo mepolo
Anahero mwendo mepini
Maburo loyo Anahero mwendo mepolo Manyaka chie
Anahero rieko mepini
Maburo loyo Anahero rieko mepolo Manyaka chie
Anahero rieko mepini
Maburo loyo
Mepolo, manya kachie. Anahero mwendo mepini,
maburo loyo. Anahero mwendo mepolo, manya kachie.
Anahero chiwo mepini,
maburo loyo. Anahero chiwo mepolo, manya kachie.
Anahero kwetu mepini
Maburo loyo Anahero kwetu mepolo Manyaka chie
Anahero mwendo mepini
Maburo loyo Anahero mwendo mepolo Manyaka chie
Anahero kwetu mepini
Maburo loyo
Anahero kwetu mepolo Manyaka chie Anahero hawi mepini
Maburo loyo Anahero hawi mepolo Manyaka chie
Anahero hawi mepini
Maburo loyo Anahero hawi mepolo Manyaka chie
Injili teko Jehova, injili ene suono, yawa
yako yalo kongi no nirimoni
yawa
ino nirikile nikeji esole
yalo
sami yako yalo kongi no nirimoni
yawa
ino nirikile nikeji esole
yalo
sami yako yalo kongi no nirimoni
yawa
ino nirikile nikeji esole
Thank you. luo bangi to yeso ingo asiche kata luo bangi to yeso ingo askete polo malog keti dire askete polo malog keti dire ongegi matamo yesu nyarambo taya ongegi matamo yesu nyarambo taya
Papo dumne yesu nyarambo wun
yolama
Papo dumne yesu nyarambo wun
adira
Papo dumne yesu nyarambo wun
yolama
Papo dumne yesu nyarambo wun
yokinda
Papo dumne yesu nyarambo wun
yokedo
Papo dumne yesu nyarambo wun
adira
Papo dumne yesu nyarambo wun Papo dumne yesu nyarambo wun
obire piny misiri.
Yeah. nonote mukumba yesu locho yamana rononwe
Yes, I know.